talking away. I don't know what I'm to say, say anyway. Today's another day to find you shying away. But I will come for your love, okay? But that's me stumbling away, finally learning that life is okay. Say after me, it's no better to be safe than sorry. Take on me, take me on. Da 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 da